Nataki ukeshe kiongea, bibi usijali wefumba macho. Wana mengi wale watasema sana. Acha nao, wana maneno umbea. Namba usijali mama watasema mchana na usiku watalala.